Asiphinde sinibingelele mphakathi wakithi with the hope ukuthi la enikhona niphilile endaweni ehlukahlukene. Kusase umandla lo. ngisase kule podcast ye Transformation Live, of which ngiyabhilivela kuyona ukuthi ma uke wasizwa uba transformed, but ma usizwa ngey'ndlebe ey'dinga ukulalela. Lento transform impilo, it's not an easy road to take. It's not an easy road to travel. But I believe ukuthi as sikhuluma nawe, whatsoever information esiyishera nawe, noma esiyishera nawe wena oyisherayo yethu, uyishere nabanye abantu, it will make a lot of impact empilweni lo muntu ongabe uyishera naye. Ngoba lana we are talking about serious stuffs, izinto ezi-serious, ezi-real. Uyabona, into nje ezakha umphakathi, siyadevelophana in fact. Now today ngifuna ukukhuluma ngento ye-internal security ne-external security. Uma ngabe usejele, i-internal security iyona kaningi-ningi eyaziwayo nebonakalayo, cause ma ungena nje vele reception yasejele ufica yona internal security, whereby kuno-receptionist nayo etrenwe uyo correctional services, uthole nabanye nje. Kodwa okuyingxenye ekhona ye-internal security, ma ungena ngaphakathi then uzoyofika-ke lapha yakuma-cells, laba bagada ama-cells abayingxenye ye-internal security. Labo kunezimo abazidiffuse-ayo nje uma ngabe-ke besuke behluleka bese befuna i-backup. I-backup yabo-ke isuke isiyi-external security, abavamise ukubizwa nge-EST. I-external security-ke nayo ojele wo-wardens nje abasuke beqaphe ijele ngaphandle, nokuyibona futhi abasuke abanokuphatha ama-firearms and stuff. Now ngifuna ukukhuluma ngale yokuthi uma ngabe usuyihlulile, seniyihlulile i-internal security, noma bebona isimo singaphezu kwabo, baye bafuna amandla kwi-external security. Ngokwazi kwami i-external security, nangokwazi kwanoma impinje omunye umuntu, even kwayo noqobo, iyazi ukuthi isuke ibizelwa ey'meni ezinzima, mhlawumbe kunodlame ejele or khona abazama i-escape, mhlawumbe ukuhlula i-internal security ngamandla or nangey'khali and stuff. Bese-ke bona bayangenelela-ke ukunika laba i-backup. But kuney'khathi la ngike ngabona khona ukuthi no man, kwesinye isikhathi i-external security iyasetshenziswa nje for ukuzohlukumeza iy'bosha. Noma-ke kuseshwa ejele, yes, iyafika i-external security nayo izoseshwa, iseshe. Into engiyijampe ngabo noma engiyibone ngabo, angazi noma umuntu osuke balawula noma kunjani. Umuntu osuke head operation, ngicabanga ukuthi kusuke kuvuza kuyena. Igenge ye-external security iyahlupha kakhulu, kuthiwa i-EST. Akaze ngibabone empilweni yami abantu abashaya abantu kanje, abebashayela bebashaya bengenze lutho. Uma kuthiwa kuyaseshwa nje ejele, ngihleli nje mhlawumbe nibuka i-TV, khala kanye ukhiyo sebengaphakathi, uthuwa ngayo yonke inhlamba, phuma nyoko, kwasha kwacima yonke inhlamba ongayicabanga nje. And awuthi uphuma kamnandi, uphuma ngenduku ngasikhathi akukho dlame ejele, akho boshwe egwazene. Ngiyacabanga mhlawumbe kusekuyindlela yokufaka uvalo ey'boshweni, kodwa-ke uma nifaka uvalo ey'boshweni zingenze lutho, niyishayelani pho. Ziyashaywa iy'boshwa yilaba bantu. Ukuthi uzophuma emnyango uhlangane neton fakuthiwa udonke ipiri lapha nje la. Ngasikhathi awenze lutho, and angibazondi, ngi-honest nje ngoba ngeke ngabona ukuthi mhlawumbe enye into ethi yenza ukuthi abantu bagcine sebedlebeleka ejele. I-EST inaso isandla ekutheni iy'boshwa egcine idlebeleka ejele, ngapha nazo isuke zingabantu And enye into not ngoba isuke ziyisaba yini. It's just that ngoba zisejele angeke senze lutho. But kusuke kwamadoda nje imizi yawo iyinsizwa nje ebeyiwisa abantu ngaphandle. Kuprovoka kakhulu ukubona umuntu okufuza ukuba yakuvikela umbone sekuxhaphaza. Iyaxhaphazana i-EST. EST yala kakhulukazi e-KZN engaboni ukuthi ungathi ayifundisekile. EST yala i-KZN inodlame lolu olukwenza ukuthi engathi ungaze uvuke ngakusasa ugwaze isiboshwa. The way ixhaphazana ngakhona. Mhlambe ngoba phela umuntu uyakhuluma nokwenza ukukhuluma nje yantshontsha futhi EST. Kodwa ke ngiqale ngalokhu. Engifuna ukukhuluma. Qala ibidlula kokho kuqala. Kuyafika right kuzoseshwa yilungele semthethweni ukuthi siseshwe basiseshe. Bafika ebusuku. Abanqeni ukufika izulu lina kumakhaza kumele niphume banikhumulise nibe nqunu nibe nje phandle. Le thorough search ababayenzayo. Strip search. Bezojike bathela ingubo zenu ngamanzi. I'm not lying. Anyone ozwa le video noyibonayo, I know ukuthi osuke uba kule simo uzofakaza. And many of the people, they will comment on this one. Anenze lutho niyacomplya ngoba vele nisuke nazi makufike bona obviously nizohlukumezeka. Khona bazoshawa. Ingozi khona bazonqanikelwa amazinyo engenze lutho ulale phansi unqunu kusimende umuntu akugxobe ngeguza athi ungambuki vele into yenza bathi ngababuki mabezosesha ngoba vele kwase kunixhaphaza banishaye ngale ndlela abathanda ngayo. So umuntu kwaba true leyo nto leyo ngaxhaphazeka kakhulu emajele amaningi elokuqala nje iqala kabusha esihogo lelajelelela. Mhlambe manje selingcono kodwa ngalezi ayikhathi lalizihogo. Intombazane izohlala kuwe la emahlombe. I-official elilo kungana lithi nginuka kamnandini. Ngawesikhathi awenze lutho awukwazi esiboshwa wenze lutho kuzoseshwa nje. Kuzoseshwa nje awucabange i-trauma njengalathi umuntu uyanginuka izinuka kamnandi akushaye ukuthi umbukane. Bathi bhekani phansi ngenkani. Angazi noma compulsory ukuthi uma besesha kumele sibheke phansi ngenkani. Then uma sethola insango, expect ukuthi wena insango ivume ukuthi umbone ukuthi uyithathephi. Ekubeni kwaleyo nsango, ungazi ukuthi ifake ubani kwasembhedeni wakho. Kwesikhathi bengatholanga, akutholanga lutho, niphuma ngenduku endlini. Niyofola lapha, niphuma ngenduku, nishawa ngempama, mahala nje. 4% kuqiniswe ngempama. Kahlelwe ngeguzu, thi uyagoloza nohudule phambi kwezinyiboshwa. Awugolozi, awubuzanga nokuthi ngishawelani. Uyashawa nje. Angicabanga ukuthi i-ST yenza umsebenzi we-right uma benza njalo. Ngoba okwayo as external security. Uma ithiwa i-invite ukuthi izosesha ngaphakathi, ayiseshe uma kuthiwa likhala, abantu aba-responsible for lokho phela baboshwa. Uma kuthiwa into engathi zi-wrong insango nani nani, abantu aba-responsible for lokho phela ababoshwe nje. Ngani kuya-charge wani ejele. Ungcolisa ifayela ngolimo olujwayelekile kubhalwe ngepeneli bomvu. Leyo ukuthi kungene nikhahlele nikhululise nibe nqunqunqunqu nomuntu wesifazane uyanibuka nqunu. Ibuhlungu kakhulu ngoba iya-traumatizana. Siyazi ejele kusikhona kithi kodwa basuke bekwenza kungaphandle komthetho ku-out of order. Ufake i-complain ngakusasa kube ngathi uyadlala nje jene, ifake umphathi wejene. Kube ngathi nje uyayidlalela wena. Usho ukuthi into ezikuhlukumezile kuphi nakuphi nakuphi. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Ngisho uba kuyenziwa kumina, ukhashe lo muntu ombonayo uthi yi madoda. Athi nangaphandle ukungenze lutho. Awenze lutho njani. Futhi ayinolu mhlambe ke uke wagwashisa nephoyisa mhlawumbe ungathi bakucuphile ke cha. Ijele nje liyithulele boma 3-4 months, 5 months, 6 months. Liyithulele. Mhla kungene bona bezosesha. komele kushawa abantu, abantu babhunyelwe ngamanzi, bengenze lutho, iyiponje zihudulelwe phansi, kumanzi siyingubo. Angibazondi, ngikhuluma nje honest truth, ubuhlungu umuntu okabhekana nabo, exhashazwa. Lokhu kwangempela ubone lapha-ke ngiyaxhashazwa and ubone dazi la kubethiwa ngibhetha isibhamu. Ngasifaka, ngisifake, 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 ngisifake. Uchoko ngehawuli nogesi olihawu lwakhona. Le electricity lokhunjana le. Uyibuza ukuthi nenzeni. Kwala nizophuma eminyango, uthiwa phuma phandle phandle, uthi uzophuma nje eminyango. Bakubeka ihawu, ophumayo, umuntu nomuntu ophuma eminyango, bambeka ihawu elinogesi. For what good reason? For no reason. They are just doing it for fun. In fact, babona iy'nkawu ngathi kusezoo. La bantu abayi-ST, indlela abathitha ngayo iy'boshwa. Nithi nithotshobele ninjalo niseshwa phandle niyinqunu. Niveveza ninjalo. Ngeba nganingenzi nje endlini. Ubeze bethi siyanivova. Uyibuza ukuthi manje sizazivova bekwenza. Akunamuntu owonile esekshinini. Isekshini iqondile straight. Amaphosa asemini ayiphethe kahle isekshini aphathene kahle neyiboshwa. Bafika kunukungisho iphunga lensango. The whole section. Akunungisho iphunga lensango. Mhlawumbe iyiboshwa beyifokase kwi-TV, zibukela i-TV laphana. Nestoke esithile bafanele kuthule ekutheni ejele quiet. Bayaxhaphaza labo bantu labo, I must say that. And I'm saying it mouthfully so ukuthi i-EST mostly emajele iyayixhaphaza iyiboshwa and iyona eprovoke iyiboshwa ukuthi igcina seyifuna ukwenza into ey'wrong ezinye zazo. Nanokuthi uma ngabe uthi uvula ilokhu kunganothi ufake i-complain, kunga-attend u-complain wakho ulimele. Ufike kudokotela wejele ayibhale i-report. A-recommend ukuthi kwi-J88 ukuthi ulinyazwelana lani 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 lani. Ijele lingadlali isinyathelo. Iya-traumatize lento lapha ekhanda. Uyalimala strong ekhanda. Ngoba hayi ukuthi bagcinile nokufika. Basawuphinde babuye benze the very same thing. Leyo nto leyo ebuhlungu ningamadoda nikhulunyweni istriphu ethiwe efake ikhanda lenye indoda la emasende nayo la engqini. Nilaliswe phansi kanjengeziso. Kuthiwa ikhanda kuye impumulo yakho uyibeke elikunganeni emdidweni indoda. Leya nto iya-traumatize. Iya-traumatize lokhu kwangempela. Kwenziwa nje nixhashazwa. Bethe sifuna uma kufike ethina nazi ukuthi akusikhona emakhaya konyoko la. Bathi-ke any sort of inhlamba ongayicabanga. Uthi unqunu njalo ufake ikhanda lapho uzo nje ngetonfa ikhala phakathi eqolo ngamikhanda ey'nqeni noma liguzu noma ukushaya iqakala. Uyayishayela nje awenze nolu kanci. So le nto yokuprovoke iy'boshwa. Yokuxhaphaza iy'boshwa yenziwa i-EST, I think ibingaphela. Ngoba abanye abantu manje, EST inesandla. And EST kubonakala ngathi ejele iyona engamabhoza, engazi ukuthi uma kufike yona ejele, noma ngabe kukhona yona, sekufike onkulunkulu ejele. Ngoba ngaye ngabona ixhaphaza ngisho elinye iphoyisi bondayela abantu abahloniphi. Ababahloniphi ngisho zakwabo-ke iningi labo. Besebenza nabo, bayabaxhaphaza. Babakhuthuze njengey'ngane. Asazi kuleyo directive order noma usuke iqhamuka mhlawumbe kumphathi wabo noma kubani. Kodwa nje, what I've noticed nge-EST ukuthi those people are brutal. Those people are brutal people. They are reckless people nje. They can do whatever fike ey'ngqondweni zabo, babhrutha ngenye indlela. Iyahlukumeza lento leyo kakhulu, iyehlisana isithunzi. Ukuboshwa komuntu doesn't mean ukuthi kufuna ukuthi udlale ngaye just because uyabona ukuthi unamandla over yena, angeke aza kwenze lutho. Singeke sikwenze lutho sinjalo isiboshwa, kusasa zivule sivuke sikhiphele kwesinye isiboshwa isibhongo. Yini ebangalokho, yinto eyenziwe i-EST. amacala akhavwayo ngoba phela angisuye wasejele ngeke ngivikele ijene. Amacala akhavwayo ejele asukwenziwe yi-EST. Akhavwe kube ngathi akaze kuze kwenzeke lutho. U-expect ukuthi lowo muntu akhorrekteke kanjani isimilo sakhe. U-expect ukuthi lowo muntu lowo ngelinye ilanga uma ehlangane nojele ambuke ngamaphi amehlo njengaluphi uhlobo lomuntu. Ya kaningi esiye abantu bashayile jele bashona. Limbambatho icala. Hayi maningi ngamacala enziwa yi-EST. Ngikhona nje ngaya ngabona i-EST ishaya isiboshwa kwawumhla ka-26. Umsombuluko ukhisimuzwa ngomsombuluko kwathi ngolwesibili bafika. Bafika. Umsombuluko ukhisimo umsombuluko 2008 from looking second bese kuthi unyuye mangabe ungekho ngesonto ngomsombuluko ngomsombuluko nawo not quite sure kahle kodwa babemshakulo esibili kumhla ka 1 hayi umhla ka-26 umhla ka-1 bamshaya umuntu washona ngokuthi ngokhisimusi wayebanjwe ezam-escape e-Visiten egqoke iy'mpahla zama-Freeman shoti elimhlophe ne-Blue Whale Navy kodwa ebizwe e-Visiten egqoke u-orange kulezi osey'thathabika I don't know. Umphathi wejele esekhona lapho ngasikhathi ejele from the second ofan Royen owakhomba negligence emaphoyiseni engathi engekho esemaholidini umphathi wejele ngalo holiday bahlasela leso siboshwa ngangihlala naso e-unit 12 eqala kabusha e-B efela church bahlasela bashaya bashaza shona iphoyisa lasenzalela ngathiwa udubazane lisebenza kwi-panel khona ebizwa nge-panel la kusekhontrola khona yonke iminyango laze lathi mina benithe nifuna ukukhuluma nani shonga ukuthi nilokhunja mina ngizosibhalisa kumele sectionini likhuluma likhalinyembezi ama ngosibhalisa kumele mina ukuthi nanifuna bulala umuntu ambulala esectionini so ngoze iboshwa siyabuka bashaya lapho isiboshwa base besihudula sihudula ngepassage masithela naso sikhashana samna kwehla istresh esibhedlela balanje istresh bona esibhedlela sibhedlela singenhla kwale unit unit 12 unit 12 i-super maximum but ijele lodwa eqala kabusha kuhlona ama-section babesilayisha kuyilokhungana kwi-stresh babesiqhuba behamba naso asiphindanga sasibona up until today so iningi umuntu into ayibonile zenziwa yi-EST ibasukela abantu kuyeke nje mhlawumbe isukisha umuntu ephakamile noma kunjani siyakubona lokho angikubali lokho ngoba vele phela kusuke diffuse isimo noma befuke abona isimo sesi-diffused basuke sebefuna mhlawumbe ukuze-expressa nabo ngoba phela ijele yelabo bayalibusa lokho angeke ngakuthathi njengento e-wrong ngoba vele ukugwaza ezinye iy'boshwe ejele ku-wrong okwrong lokhu engikusho ukuthi befika bezosesha ijele line-peace bafike bashaye iy'boshwa for free just for nothing emva kwalokho kuma-locals uma ukuthi bekhona into engazimnandi lo ngikushoyo abantu abaningi bayakwazi Asikisa ngitshele kunesikhathi sokuthenga ukudla. So mhlambe beniyothenga ngeyi-1 noma ngeyi-2 noma ngeyi-3. Kwi-shop yangaphakathi ejele. Hayi ukuthi kutshontshwa ezinye iy'boshwa uma sekuqoqwa. Ufice mfowethu awekho amakhekhe, akukho ezinye izinto ethile nje nifuna ukuthenga zesizungu. Ufice bethele ngemova yethu amashidi ethu, bechithele ama-instant porridge, ama-AC, bawafafaze yonke indawo. Amashidi angapha bawashobe bawabuyisela ngapha. Ziyinsipho, bona insipho lesiyicuba yejele sesifuna ukuklina ngayo, ithelwe phekwe ingubo, awuthi iwile. Ithelwe phekwe ingubo, ihambe ithelwa njengopende kanje. Phekwe ingubo, amashidi bayawagxoba, bawagxobe phansi. Into ey'njengalezo ziyathraumatizana emqondweni. Zithraumatizana kakhulu ngoba naye niyibuze kanti iyiphi indlela okumele siyiphathe ngayo ejele uma kunje. Kunephisi-ke ejele, mhlawumbe futhi ukuze kube nephisi ejele yini nayiboshwa nikhulumisa nayo. Bafowethu, ake kube nephisi, ake sidonseni igwebe. Ake sifokaseni egwebeni kube nephisi, ngoba nathi asifuni ukulandelwa amaphoyisa njalo. Ake kube nephisi nje. Kuthi bachithe nopholishi laba belekhubukorobha phansi, babachithele ephekwa amashideni. Uzolala ngani uyisiboshwa ngoba phela une-ration eyodwa yayilokhu ngani? Yeyinto ozokulala, semaplayers ney'ngubo zokugqoka. Bebehliphize, laba abaseshi bayahliphiza. Then bashiye kanjalo bayihambele. Uma ngifake i-complain ngakusasa, iyabambathwa i-complain ejele ungezombithi. Ambalwa amajele esike sawabona enabaphathi aba-execute into yokuxhashazwa kwey'boshwa and abangayifuni. Abayi-adresa ngisho kuthiwa kuse-court yard, bayi-adrese nje ukuthi siboshwa uma sinecala uyasi-charge-a. Uma ngabe iboshwa zile udifuza leso simo leso, you don't follow isiboshwa endlini, uyosixhaphazela khona. So kuningi into akubone kwenziwa i-EST. Okulimazayo, ukulimaza lokwangempela. Kwezinye-ke igameko, ngasho ngithi kukhona okuncane okurayithi ekwenzayo. Like let's say mhlambe kunomuntu oreportile ukuthi kune-omese la endlini. Mhlambe information yafika kwi-EST. But nakho it doesn't allow them ukuthi bafike bezokhahlela abantu, baxokhunje abantu. Uma sebeyithola into abayifunayo, then ababheke umnikazi welokhungana walezo zinto. Enye-ke into ebuhlungu vele iy'boshwa-ke ziyafihla. Singabulala umuntu usimfake lapha phansi kombhedo, ungashaya sonke, sazi sonke, kodwa futhi sida sazi sonke. Kodwa kusuke kuwesi kakhulu uma sebezonishaya ningenze lutho, ningenze kunephisi kanjani. Baniqobaqobe nje ngenduku, baniqobaqobe ngenduku, nibe ney'ngozi zamahhala. 11 wabantu baney'ngozi ey'fanayo bahamba isibhedlela. Akunamuntu onakekelayo, kushawe zifu, kushawe zinja. Leyo nto yabaprovoka ngempela abantu ejele. So i-ST ayiyeke, asisho i-ST angabikho ejele, ayibe khona i-ST ejele, but ayike isebenze ngendlela e-right, ilandele umthetho. Kungabe ngathi abantu uma ibabona ibona iy'lwane, sekumele yenze isinoma kanjani. Leyo nto iyabalimaza abantu, singabantu, sinemindeni ngaphandle. Worst part, sinanabafowethu abahojele. So kuba kubi ngempela ukubona into enjengaleyo, ubone ukuthi mani lento makhunywa ngokuthi ngwa correctional services, these people are not correcting me lokhu njani yami. I'm not being corrected lana. Lana uyabona nje ukuthi ngiyaprutalizwa nje. Then abanye abantu bangama-animals namhlanje ba-behavior like animals ejele through ilokhungana. Izinto ezenzeka kubona ejele empilweni zabo ezingalandelwa ngendlela eyiyona, and I wish engathi kungasetshenzwa ngendlela eqondile to help and assist iplan ya correctional services ukuthi ibe effective empilweni zabantu abangaphakathi ejele, ukuze umuntu ezobuya ese well rehabilitated esebuyela ngaphandle. Siyabonga.